Ahe, no mukana na kambe ka master Tsonga analyst channel. Namthandana khanda la GP de Caterpillar na Howard Schulman na ku pfalwa ka nomo ka GP de Caterpillar. Yangu na mukhamfa na channel mtame swivone ku hasi GP de Caterpillar dingelele Howard Schulman. La dinga tle dong promise ku dira ku ngkhathe beef ka short clip le.
Understand? Ete ba ta kutala ngopfu we Howard. I'm the man of war. Ta ku tantha beef madala.
Anda ka swa tlhahlamisa ku se hey na timhaka ta mabazi wa ti tiva
hi tiva ta ku tala wena hi tiva ta ku tala timhaka ta mabazi tiva ta ku tala hi a hi lava ku vulavula hi tona se Howard stay away before ni ku haka hi beef sweswi and ni ta ku haka hi beef sweswi you are a manager focus on your business i sukela timhaka ta vuhlangi Howard hi busy ku beni ka nhlamba ndhawu leyi Howard nhlamba i ya hina va man of war i ta yi saka mfana i ta yi saka boy I'm the man of war timhaka ta mabazi ya nduma wa van'wanati ya ti tiva Howard a yi nga hembi mhani khatisa chavalala hi ku va tukulu swigevenga Howard Howard
hinkwala ka short clip ivi the last clip leyi a nga hi endla hi laha nga fika tlhela bifa kambekambe hi timhaka ta tibazi na tiyindlu mi ta swi tin'wexo kwala ka short clip
u ri makhomancila wa Howard we mexa mabazi hi timani londhari Me agate yindo hete mane londare Me shama bazi hete mane londare Me agate yindo hete mane londare Ah, oh, se so dibete, eh, eh Oh, se so dibete, eh,
hey, hey
Good Friday, nuta wupanku Wa wupanku kune bifi mkwam
So, ne, yo fige namare bako Bifi ya kona Aya, umange Good Friday vede swinyamela kwalani na siku na rifiwa ha zanga hung fona a bifa wa di xilumana GP de Caterpillar leswi kombaku hayi xikona swi nga kona ma hi ti ku komboyensi mbi ya njhani mara i pfalwe nomo se i quiet leswi lowi loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe